no funo omuntu akutwala naye kati omukadde buli mumpajimu ebikawo fuka sente gwentwala munange
ondekawo
kukayimba
kale saba akayimba
neyanza mpayo akayimba ka Mary Butter
otyo
akakadde nnyo kali kebayita disappointment
disappointment oba niyakudisappointinza ate promota tamale kale niko